Play, please. I want to move forward with life.
I'm just barely out of sight.
Amekumaliza kisiasa. Nangojea, umeshasongesha wewe. Hakuna kungojea, umeshasongesha. Wewe cheza sasa utoke. Enjoy yourself the last time.
Wewe
cheza.
Utafungiwa.
Nothing you can do.
Ushakula yellow ni nani?
Ushakula mara mbili.